Leadership wonke malibonise. Tata president. Tata omkhulu uZongwa. Igama leNkosi yamalithunyiswa. Akona into endenza kuyenza. Se uYesu ngoku ephezu komkhamlezo. Angakavuli imlomo uthula uThempu wakhe. Ithi iBhayibhile batheka bembabhile. Bathi naku nomlahlekisi. Igama leNkosi ke malithunyiswe. Bathi naku nomlahlekisi. Ithi iBhayibhile uYesu. Phezu komkhamlezo kanye thwaka. UYesu unamadoda amabini. Angabenzi bobubi. Ithi iBhayibhile. Athela amadoda ngaphendleleni. Thina sakubula lo uyeso lo Yesu. Igama leNkosi ke malithunyiswe. Phezu komkhamlezo. Ikhona kulele. Ikhona ngaphakathi. Ithi iBhayibhile. Come on, what is to call? Go to call.